Section 22 womthetho wezabasebenzi unikeza bonke abasebenzi ilungelo lelanga lokugula elikhokhelwe.
How much sick leave do workers get?
Abasebenzi abasebenza izinsuku ezinhlanu ngeviki kufanele bathole izinsuku ezingamashumi amathathu ezikhokhelwayo ngokugula esikhathini esiyiminyaka emithathu. Lesi sikhathi siyazeka emthethweni wesiwombe salezi zinsuku. Abasebenzi abasebenza amalanga ayisithupha ngeviki kufanele bathole izinsuku ezingamashumi amathathu nesithupha zokugula ezikhokhelwayo esikhathini esiyiminyaka emithathu.
When do workers qualify for sick leave?
Ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zokuqashwa, umsebenzi uthola usuku olukhokhelwayo lokugula njalo ezinsukwini ezingamashumi amabili nesithupha esebenzile. Emva kwezinyanga eziyisithupha, kufanele athole izinsuku zokugula eziphelele. Abasebenzi abaningi bacabanga ukuthi bangathola izinsuku zokugula ezikhokhelwayo eziyishumi kuphela ngonyaka, ngoba banezinsuku ezingamashumi amathathu eminyakeni emithathu. Akulona icala lelo, abasebenzi bangahlala ekhaya isikhathi esifunwa ukugula kuze kube amalanga angamashumi amathathu noma angamashumi amathathu nesithupha nanonyaka.
You have high blood pressure, you must stay home for 13 days.
Umsebenzi kufanele atshele umqashi ukuthi uyagula bese efakazisa ngencwadi kadokotela.
When must workers bring medical certificates?
Abaqashi abaningi baphoqa abasebenzi ukuletha incwadi evela kudokotela uma bethatha ilanga noma amabili akhokhelwayo okugula. Lokho akulungile. U-Section 23 womthetho wezabasebenzi uthi umsebenzi kufanele alethe incwadi kadokotela eshoyo ukuthi ngeke akhone ukusebenza kuphela uma sekudlule amalanga amabili akhokhelwayo egula. Kusho ukuthi abasebenzi abathathe ilanga noma amabili akhokhelwayo wokugula akumelanga banike umqashi incwadi yokugula. Kuphela uma egula ngaphezu kwezinsuku ezimbili sekumele enze njalo. Isikhathi la umsebenzi kufanele eze nencwadi ngokuhlala ekhaya yilanga noma amabili okugula kuphela okwesibili esikhathini esingamaviki ayisishagalombili.
Who can give a medical certificate?
U-Section 23 uthi incwadi yokugula kufanele iphume kudokotela noma enyangeni yesintu egunyaziwe ukwelapha futhi ekubhalisele lokho nesigungu sompetha esakhiwe umthetho wePhalamende.
When is sick leave pay?
Inkokhelo yamalanga okugula kufanele ize ngesikhathi esifanayo umsebenzi avame ukuhola ngaso. Abasebenzi abalimele emsebenzini noma abathole izifo ezidalwe umsebenzi wabo. U-Section 24 womthetho wezabasebenzi uthi abasebenzi abalimele emsebenzini noma abathole izifo ezidalwe umsebenzi wabo ngeke basebenzise amalanga abo wokugula akhokhelwayo abawathole emthethweni wezabasebenzi. Bazokhokhelwa iholo elibalahlekele yisizinda somthetho wemali yesinxephezelo yabalimele nezifo. Abasebenzi basemayini bakhokhelwa iholo elibalahlekele yisizinda somthetho wezabasebenzi nezifo phakathi emayini. Uma kunesikhathi umsebenzi agula ngaso kuphela abe engamboziwe omunye wale mithetho yesinxephezelo, uzodinga ukusebenzisa amalanga akhe okugula akhokhelwayo ngomthetho wezabasebenzi. Ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngamalungelo akho, thintana ne-Casual Workers Advice Office.
I'm going to go to the hospital.